Kama kupenda hivi nitajipenda peke yangu. Oh, I'm not going to be able to do it.